Mbukele khona ekhanya bingelela ngizobheka udaba lesilwane emagumbini amanomhlaba nonke nikhona khona fike namavideo ami ngiyanibingelela kakhulu kulapha khona emakhaya. Isilwane lento iba utikoloshe bafishane ebusuku uma ulele kuyefika kufika kube khame kwesinye isikhathi kulele nawe mbukele khona ekhaya. Kwenzani mbukele khona ekhaya? Kudistroy i-relationship yakho kucede nemali kuwe ngoba kukwenza umngani wakho. Nawuplana wena amaqhinzi akho uyawabhidlisa. Isilwane kuyenza ukuthi unembeni mbukele khona ekhaya ufake ibhodlela phakathi ekhaya ebaleni noma khona into yagujelwa phakathi ekhaya ebaleni kwafakwa umuthi kwafakwa nemathambo kwafakwa nemafutha athile thizene. Kuthi umuntu wayefuna ukuthi indawo le ibe yakhe. Uma ufika uthenga le ndawo nilwele zikuhluphe zifunele umnyenzi wale ndawo mbukele khona ekhaya. Thatha igcisa sifike isikhathi kwamanye amakhaya sifike siboniswe umuthi siwukhokhe or bathandazi bawukhokhe mbukele khona ekhaya. Isilwane esiyisikhathi mbukele khona ekhaya kuba kathi isipole iba kathi iba umkhobo indoda ende ukuze uyibone ukuthi igcina kuphi ebusuku ibona iphushene nokusuka kulele mbukele khona ekhaya. Lento le esiyisikhathi ifakwa ngabantu esiyisikhathi ngabantu esuke baganga ngale ndoda efishane bayithumele ku idestroyer kwasani mbukele khona ekhaya lento ilala nawe icithe relationship mbukele khona ekhaya umuntu othandana naye mayekubuka ewenyanya ayakujabulela akubone ezif usuka ocazisini nomnye umuntu isela wesimame noma wesilisa kuyingozi mbule khona ekhaya lento yephupha kulele muntu abe angekho indoda emfishane lethiwa yini isilwane mbule okhona kuphi ekhaya akukho kahle kuyamosha ekhaya batholele ebusuku kuphi indoda emfishane uyibona ukuthi ngeyakuphi kuyayimosha nje ekhaya kubhize uqede ukuthi nya ekhaya kumele usumele lethiwa yagcina emakhaya abethelwa aklinwa achelwa mbule khona ekhaya inkosi ibuse mbule khona ekhaya ibheke ukuthi useklini na usavikelekile na inkosi mina wena thoyi kwakho khona ihlahla itshalwe ekhaya ukuze kusuke imoya emibi ichelwe eminye imizi. God bless you, lokhu lakubusisa, ngiyathanda kakhulu.